baby baby tera ni main lover akha da dangya hona ni main recover tenu jo tukke